Jesus Christ, ni mwenyam enka metiefo. Awurade nhyira metiefo no nyo obi akese. Ye ma me bia dance di okase fra America. Na ye ma me ne no onu ayare serious. Nyame adom wo fra me ne me bompa ye. Hon kokra dawro ma odin saka onu ano. Mumie ntie ma me na dance di. Awurade nka metiefo ho.
The governor of the land. Ono no ordinary bony canewu prophet, end time prophet, Eye Juma. As we do enter a genial coupon, Benyan coupon, Concon Yonko Fa. Ono anadum do so, no upon a bony prophet canewu. Odini bubu, odini diri, odini si. Emi ano, unyame. Oyo unyame. Wanfa mfri sura mawa, utume nye. Midi adansiye. Ame minu ya bema, owo Ghana. Mesume wo America. Minu ya bema ya dansi DNA. Na prostate. Ehano. Johnson. Hano ena me kachere ni se onfre odifo ewiye mre mu difo anyame adom nyame edinu ejiri nyame dinu bubu nyame dinu siri na wo oto ofre no no nene bompa ye ewiye ya nyame ashe no wonu mu nyame Johnson Echa, Echi Enyano, Mwamutie Onyami Akua, Ewe Mrimu, Prophet Kenewu. Awo Biera Awo Dabdin, Kodana, Yare Honduo, Mwamfre Odifui, Nenyame Basa Ewo Nusso, Nenyame Epa Nusso, Ejiri ebubu esi enti awie yi madansi ni madansi die ni eme mi nua be ma owo Ghana genyame aye no no onyame asum die enka odifo prophet Kenewu entam prophet senia wode tete fo adifo no ye aye no somewhere no mu ye aye no Ezekiel no mu ye no edu na kwa so enu ti no di no ye enti enu anom onyame oda so ye na juma nyama onkonkon oda so jiri nyama onkonkon oda so ye na juma asu ge hine no oda so ti na gwem nshanka tie di ampo nyame ne doba Yesu Kristo Ni nyame onkonkon